olwokutaano luno ku Youth Media.
Ebiseera ebisinga omukyala waabanga tolina kyagenda kukusaba, ate mulungi, ate alina ekifo ekya waggulu, n'akuyita omukolako ebyambyone n'ogaana.
Buli lwakutaano, daawa ku Youth, ssaawa 4 ez'okumakya ne Youth Media.